The vibrancy has just begun.
We'd like to thank you for this award. We're really grateful, especially to our Whānau District Council, who took a calculated risk and trusted some community members to carry out this project, which has benefited so many people in our community.
Kaitāia, 20 beaches within 20 minutes, and our project to showcase that within our town, within our streetscapes. And we've created job opportunities for our tamariki and our artists.
Unuhia te rito o te harakeke kei hea te kōmako e kō. Whakatairangi tia rereki uta rereki tai. I ki mai koe ke au e ha te mea nui o te ao, māku e ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. No reira ngā iwi whānui o te hiku, Ngāti Tarara, Ngāti Pākehā, mai ia mātou te rōpū whakahaere, nei rā te mai oha, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.